impilo yezikweletu nzima. Imenzima kakhulu uma usebenza. Usebenzela ukukhokha izikweletu. Ungeza kithi Babu Dokotela esigodlweni esikhulu. Sikwazi ukuthi sikusize. Usitholele ibhandi lasekhasino noma usitholele iMagic Wallet. Uhlukane nokuhlupheka. Le mpilo ephilayo ayikufanele. Thola kokufanele iMagic Wallet noma ibhandi lasekhasino. Sishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Babu Dokotela unazo isikhiye sempumelelo ya akho
siyabingelela ukubingelela babu dokotela babo esizwe babo jabulile namhlanje nginabakwaBerry bafuna ukuthi ke ake basichaze ukuthi njwa ku May what is your take about investment abeza nawo ka 100,000 to 300,000 what is your take when uthola imali no 50,000 bona babeke ibhodi lingakho Makhepa ubingelela
babu dokotela sibingelela sibingelela nababukeli bonke babu dokotela TV
Makhepa uthi kunabantu abadakaze balibona imiliyoni within 6 months bazolithinta ngesandla.
Babu Dokotela ngithi hayi uzolifila alizwe ukuthi le nto enjani. Makhepa uphethe imiliyoni uphethe into enjani.
Mkhulu uthi uphethe into ka 100,000 to 300,000 but kunomuntu ozothena unawo 50 unawo 2,000 omunye ufuna ukuinvesta uthini lapha?
Babu Dokotela sinabantu esibathagethile nje abawu 10. Esithi sifuna ukuthi kuthi uma ngabe kuphela uDisemba walonyaka babe bethi bathatha iflight bahamba eDubai
asiqale nangithi uthi 100,000 to 300,000 investment but ngifuna lo ka 50 uthi unawo 50 nini thini kuyena
umuntu ka 50 babu dokotela anga investa ngo 50 may investa ngo 50 babu dokotela siyam guarantee ukuthi kuzothi kushaya uDisemba imali azobe yenzile izobe ingekho less than 500,000 and sikhuluma ngemali
half a million
and sikhuluma ngemali ezothwa mase kushaya uDisemba bese kuthiwa waza kuzobona imali yakho usimaleni sikhuluma ngemali azoyibheka usuku nosuku azobe ayicheck ukuthi ikhula kanjani usuku nosuku from the day 1 ayifakile until to the last day
lo muntu umbuzo uthi use Cape Town usophongolo ukwamashu ufuna eze njani eze kwakho kwenze kanjani
babudokotela umuntu uthathe ifone afone sibese siya arrange phone in simsendele i-link a register nge-link afake wonke ama documents wakhe kwi-link emva kwalokho bese siyam assist ukuthi akafunde i-account yakhe mse ifandile futhi iphinde ivele kuyena ngoba noma sekufanele withdraw imali yakhe akudingi ukuthi athole permission kumina ukuthi withdraw imali
njwa kuthiwa kaBerry sekukhona abantu abahola o 50,000 ikhona ngempela nje
ngomunye wabo babudokotela ngomunye wabo
asikhulume la nokunomuntu ngempela othi ucabanga ukudayisa ngemoto but uzobe ithatha irisk.
Yeah.
Ayimoto u65 uzothatha u50 awulethe kuGoberry uthini lapho?
Lo muntu babudokotela ngithi mina in 6 months uzoyeka ukusebenzisa le moto yakhe ebindala uzohamba othenga imoto entsha.
Uthenga imoto entsha.
Athenga imoto entsha, athengele nomama wasekhaya mangabe ukuthi umuntu wesilisa imoto entsha.
We will take abantu abawu5 ngoJune sibagilele umhlolo. Khuluma.
Babu dokotela sikade sisiza sithatha abantu abawu5 sabanikeza ilokhuzana ama signal for free saba ukuthi ba trade sabafake sabafandela ama account abo ngama 1000 so ngo June la bantu bazobe sebenzile vele imali bese sithatha le mali abazobe beyibuyisa siphinde sithatha abanye futhi abawu5 so laba abawu5 bese bafuna sesibatholile manje sesibafandile sicela ukuthi ke abantu balindele ngo June ke futhi sophinde sithatha abanye futhi yeah
ukushuthi njengamanje ulinde ukuthi laba babuyise le mali baya
abayi abe kade sibaboleke yona kuze soyithatha siboleka abanye futhi yeah
sifuna oke sikhulume kulento le yabantu abathi wakhuluma nomakhe ukuthi uzomakhela bavumelana ngokuthi uzoba imali na Thomas akamfakela i-deposit ka 50,000 wagcina ngomba ba trench wamthengisa inqaba ehlabathi akasabuyi uthi ungakwazi ukumsiza lo muntu
babu dokotela yilabo abama surprise lapho hayi siyaba surprise lapho siyabasiza kodwa ke khona umunye ke wangifonela wathi khona umuntu amsendele u 200 ethi uzomnikeza inumber ze lotto so asidlali babu dokotela sicela abantu bangadlali because u 200 rand sisenzana ngo 200 rand yabo so sicela bangadlali umuntu mawuthi uyazi ukuthi wakusendela imali from 20,000 upward sifonele bese as long as leyo mali uyi deposita ku account yakhe then sina sokwazi ukusothela out
meku inyanga
angisaba ingithusa inyanga noma kuthi yona inyanga ngifonele
manje usabe uzoqhazeza ukubusuza ukufonela
ziyafona babu dokotela ayi ziyafona
ngifuna sibuye lana uthi umuntu Babu Dokotela ungakwazi ukubuza lo baba kaBheru ukuthi ngadlala elinye lamabhanoyi ekwakuthiwa ucoinity imali yami lapha u-200,000 ikhona into mhlawumbe abangangisiza ngayo ngoba angisatholi umuntu wakacoinity osekhona uthi omunye ngadlala lento yenkukhu ekhunywa o-cousine FM omunye ubaba engengimusho igama kwankukhu lezo azisekho ngafaka imali yami laphana ungakwazi ukumsiza lo muntu
Babu Dokotela makune-account i-account ofa yona existent kululeka
lo muntu ongamsiza
lo muntu somsiza Babu Dokotela
kunomuntu odinga ukwenza i-loan but ngento ezithize credit score yakhe phansi ngokuyeke engesikushela okungenzeki ukuthi ayithole i-loan ikhona into ongamsiza ngayo
laba bantu Babu Dokotela abane-credit score phansi abane nama debt review and all that sicela basifonele umuntu akafone nje alungise ama documents wakhe enze sure ukuthi unayi ID kube ukuthi umuntu one ID asithinte
uzothumele nawo becabanga ukuthi akuthinta obufuna ukwenza iloni la kumashonisa ufuna imali ngawo 8000 ufuna ukuba senohlawule ekhweni
sikhuluma ngabantu abasoke be serious ngempilo Babu Dokotela abantu abasoke befuna imali ngoba phela umuntu mase semsizile ngeloni vele sizompresentela uBheru ngathi abuye futhi azojoyina la kuBheru so sifuna ukuthi sikhuluma umuntu ofuna osoke ufuna imali e serious azobona ukuthi uyenzani
okay awukhuluma ngomuntu othi hayi ufuna ukulobola intombi yethu
hayi asifuna umuntu ozotshela ngo 10000 la ngathi ufuna ukuhlawula izingane
ake sikhulume lento lena i investment ungakwazi uphinde uboleke kuyona
investment Babu Dokotela uyakwazi uphinde uyiboleke uyakwazi ukuboleka kodwa mase ihlale more than 3 months
okay
mase ikwazi ukuhlala more than 3 months uyakwazi ukuthi usinikeze 5 days uyiboleke sikwazi ukuthi uyithole futhi uphinde futhi uyikhokhe back kuse kuyimali yakho anyway kuukuthi nje process igayidile senza sure ukuthi thina iyakhula kwenzela inzalo
no hayi ukuthi fakele yona ayibuye
no kuse kuyimali yakho nje nawo nayo control kuyona kuukuthi kuphela communicate
ake siyibhekele kaBheru uyayithemba mpela into aBheru wena can you tell a person ukuthi uBheru ukhona uBheru yaphila
sewungidlise kakhulu Babu Dokotela so I can say uBheru ukhona Babu Dokotela and uya for now uya exist impela
ngolwesihlanu kunabantu okufuza ukuthi bafake imali obenzele into zabo bavulele amafayeli imali ukuvula ifayela
ukuvula ifayela kaBheru uma ufuna nje
ngifuna umuntu ofuna ukwenzela ukuthi asuselwe ikweleti asuselwe credit bureau yonke lento yi-nonsense.
I-file Babu Dokotela is 2,000 rand.
It's 2,000.
2,000 rand nje i-file. Bese siyakutshela ukuthi ama-document ekufanele uwathumele.
Lo othi unqunyiwe umuntu udla imali yakhe ubona uba iluphi usuku lapho?
Nabo Babu Dokotela siyasithi abasithinte ngolesine nangolesihlanu.
Okay.
Ngoba nje lesine nolesihlanu soke sisebenza nje vele ama-problems singekho. Siswa sihleli phansi in fact. Sisebenza nje lezi zinto lezi.
Life is about risk. Uthini kwento?
Babu Dokotela kunomuntu njengamanje ophunyelwa imali yakhe yasemsebenzini uhleli endlini no 200,000 uyozodliwa amagondwana. Akathatha imali ayinvest Babu Dokotela imenzele imali athatha inzuzo le kube yiyona aphila ngayo. Imali yakhe le isamba ayinvest le mali le enzuzo kube yiyona azokwazi ukuphila ngayo enze ngayo izinto. Nokuthatha imali ayibeke lapha koze kungena abafana abafe bamphuca. So kubalekile ukuthi ukuzobe ube right empilweni you must take a risk
yeah awusinike inamba nomkhulu abazokuthinta kuyona
inamba sitholakala kuyona u 0783170554
sibonga kakhulu namhlanje bezivakashele abakaBheru siyabonga
impilo yezikwele Zima. Imenzima kakhulu uma usebenza. Usebenzela ukukhokha izikweletu. Ungeza kithi kwaBabu Dokotela isigodlweni esikhulu. Sikwazi ukuthi sikusize. Usitholele ibhandi lasekhasino noma usitholele iMagic Wallet. Uhlukane nokuhlupheka. Le mpilo ephilayo ayikufanele. Thola kokufanele iMagic Wallet noma ibhandi lasekhasino. Sishayele ku 0636898922 noma ku 0824591816. uBabu Dokotela unazo isikhiye sempumelelo yakho.